boy. Hi boy, now get more fun in a penny. I'm not good news, I'm not in a cool down. Boy, e only clear, hamba, here a cool for 2 months. Boy, push up here, you know, boy. Push up with me, and I will pet, please, boy. So it's a bit of a flash. Boy, it's being funny. Shut up, see a hand. Olady!
I'm going to go to the house.
Amenzi ngicabangela isafety yakho mina lento engiyenzayo angeke ngize ngikwazi ukushiya wedwa wengane
mama ngimdala nje
umntala wadala ba
ma mina engizama ukukusho ukuthi I can take care of this house
hey uyamkhumbula umalume wakho osemakhaya umalume Skhumbuzo
hey ma mina ngimkhumbula lo malume
hey nje usamkhumbula kodwa awasemncane kakhulu mfana wami awasemncane
manje uzosala lo malume mina
la eh uzosala naye la ninakekela umuzi wami ngize ngibuye ngicabangela isafety yakho mina la uyabona uma ungekho wena amenzi la imini kungangena ngisho yonke le mgulu kule ndawo izothatha impahla yami la
manje ke olethi ke indaba ke ukazikhaza ngongitshela ukuthi uma lo Skhumbuzo uyeza uzosala nami indaba
uzongitshela ngoba ngimdala amenzi uma wakho ikwami la uzozwa ngami ikhale sampele isicathulo la amenzi angeke nje sesiphikisane ngalento Into ngayenza ngathathela impahla zami uhambe uyifaka emotweni amasuitcase amase ahlele la phezulu kombhede uhambe uyifaka emotweni angeke nje ngiphikisane nayo ngalento Bekuphi mntse Hayibo nali party bo
I'm going to go to the house.
Mama awusho ngempela ungishiye nalo muntu
eh ngicela ukuthi imenze usale niuphathe kahle umuzi wami usale nomalume wakho umhloniphe
okay
ya bona mama ayikhulile
nomalume uyibeka endlini
ungangibekela uplastiki wami la endlini
ngiyakuthanda mama papa
ngiyakuthanda namfana mes ngiyakuthanda kakhulu yazi uyiphathe kahle
hey sikhulile le ndoda le
hayibo halala ke budi ngicela ungisize umoya yabona njengoba ngishiya la ngiyakuthemba Cela ukade ingani yami ukade umuzi wami
sister yabonjwa ngoba usho kanjalo lo muzi wakho njengoba ushiye ukanje uzobuya ufine like a fine paper
okay ke fine paper ngicela ukuthi ungisize uthole umuntu ozoklina la anisize nje ngokupheka nokuklina nokwasha ekhaya ngoba ayu menza vevile umntanami
Ima ke manje sister awusho laba bantu labo batholakala kanjani la
ujalo ukushaya door to door nje everyday la uzobathola uthola umuntu ozokugadela nje lo 2 months ngingekho
Oh, bayafika la
to to to. Bayafika nje bazokuzoklinela kwashele, ngizobe seniyangitshela ukuthi imali.
Okay, hayi no hayi inkinga sister. Eh manje usho ukuthi noma 200 phela sister.
Ey, ey. Okay, ngizozama ukuthi nginifakele ngoba manje anginawo cash.
Oh, okay, hayi no hayi inkinga.
Ya, ningivalela la ngihambe but.
Hey sister, uhambe kahle.
Nihambe kahle, ngicela ukuthi ugade umuzwa.
Okay, hayi sister, hayi. Nokhuleka, khuleka, hayi.
Themba ke.
Hayi, wazi kahle, wazi mina impela. Emeze mshanami, mshano. Hey, mshano. Hey, hayi, fana uyisugulile fana wami. Yazi isikhathi siyashesha phela because wena akagcina wena ususayiboshela wena ngikuphatha usamncane usamngaka mfana wami usona nentshebe futhi ufuni ngikuphe nje intshebe la ngoba unentshetshana
Mluma ngiyifuna intshebe nginombuzo nje owodwa ukuthi uhamba nini ekhaya
uhamba nini hayi kwayikhuleka mfana wami uthe uma wakho angihambe la yena mase kubuye yena awukahle nje musu ngibuza ngibuza eminingi othi ngikubuza ngibuza indlincane la ingakipi
mnyango wesipili ka left
ka left wena mshana nami ngifuna ukucebisa la uvula amawindi uvule neyichapha ikushaya umoya amafeni because ngisawudedela ikhukhula
hayi udedela ikhukhula ngoba nami mbene ngiyaphuma
okay hayi shano hey wakhula wena hey
Machine failed, in fact.
Mark, what's the machine failed? Already, Masham?
It waited handy, the first years. Quite a much only clean sheen, Uncle and Fitz. Uncle, Fitz, I'm your uncle, Malum. Go by a little bit better than you.
Well, I saw that, no, Malum.
Fitz and Mars, no Malum, and if you come up and first I come with his own cat, so was it? Go with some mamma and was who cut the most bomb again, guy.
Ingalene njengoba ngale efforts ngicela ungibuke futhi ngingane mina. Manje awusho inkabi yami uma lo makho imisalo ngokuhamba nini?
Hayi fizi mfana ngokusho kwe-Oledi uma lo muzwa ngama sebuya lo ne-Oledi uyabona ukuthi i-process end nje
ngisho. Manje uthi angikhansela ama bad bitches.
Fizi khansela.
Yellow bone
khansela.
Stool
fizi
ngilene
khan. Khansela fizi. Fethi khansela.
Njengoba uthi angikhanseleke, kumele ufake i-airtime. Ukhulume nasengane. Nemali ephezulu e-drink.
Yazi fethi inkinga enginazo njengamanje. Izinkulu uhlwe into ngitshele yona. Futhi ngeke uze uye-understand le nto engiyifila manje.
Ngenze ngi-understand.
Ngiku-understand fethi.
Ngenze ngi-understand yabona.
Angizange fethi, mina just ngi-understand.
Sure. Umuntu usazohamba kudala la ekhaya. Ay. Uyabo le. Idinga ama ice. On the rocks. Ay, kusazokwamnandi la ekhaya. Thank you sis. wonder. Hey, you wonder.
I'm not saying that you're a man. I'm finding that it depends. A cruise. It's a cruise, I'm not a man.
I'm going to go to the house.